sugar, spice, and everything nice. These were the ingredients chosen to create the perfect little girls. But Professor Ratonium accidentally added an extra ingredient to the concoction. Chemical X. Thus, the Powerpuff Girls were born. Using your ultra superpowers, Blossom, Bubbles, and Buttercup has dedicated their lives to fighting crime and the forces of evil! Da, 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 da. Da 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 da